Sifuna ukufumana i-factors zika r squared plus 4r minus 45. Ikona indlela ekhawulezayo yokuyenza lena, kodwa mna ndifuna siyenze ngokwenza nge-grouping. Xa wenza ke ngokunge-grouping, uba ufuna ukufumana amanani amabini ozawuthi xa uwaphinda-phinda, ndizawubiza ngoba ngu-A no-B. Uzawuthi xa uwaphinda-phinda akunike u-1, umphinda-phinde ngu-negative 45, u-negative 45. La manani futhi u-A no-B xa ubadibanisa kufuneka bakunike u-4. U-A plus B makabe ngu-4. U-A xa umphinda-phinda ngo-B akunike u-negative 45. Ke ngoku ke ndizawufuna ukwazi uba ngawaphi la manani. Ithetha uba funeke ndicinge ngamanani angena ku-45 okanye ku-negative 45. La manani ke angena ku-negative 45 kuthiwa zii-factors. Mhlawumbi ndithi ndizama u-1 no-negative 45, kodwa ndizawubabona uba soze ndithi xa ndibadibanisa bandinike u-4. Okanye ndizame u-3 no-negative 15 okanye u-negative 15 no-3. Nawo lawo amanani akazundinika u-4 xa ndiwadibanisa. Ke ngoku ke amanye amanani azii-factors zika-negative 45 ngu-5 no-9. Ngu-5 no-negative 9 okanye ngu-9 no-negative 5. Uba ndithatha u-5 no-negative 9, xa ndibaphinda-phinda bazawundinika la negative 45. Xa ndibadibanisa bandinika u-negative 4, ithetha uba ayingawo la. Uba ndithatha u-negative 5 no-9, xa ndibadibanisa bazawundinika loo 4 endimfunayo. Ithetha uba ke ngoku la manani endiwafunayo ngu-negative 5 no-9. Ke ngoku ndizawuphinde ndiyibhale le nto endiyinikiweyo apha, lo mbuzo wam endiwunikiweyo. U-4r lo ndimbhale abe no-negative 5 no-9. Ndizambhala ke ngoku abe ngu-9r minus 5r. U-4r ngoba u-4r xa uthi 9r minus 5r uzawufumana u-4r. Ndingabalibali ke ngoku la amanye amanani wam ebendinawo kumbuzo wam, u-r squared no-negative 45 okanye u-minus 45. Ndizawuthatha ke ngoku u-r squared plus u-9r ndijonge uba ikhona na i-common factor apha phakathi kwabo bobabini. Ikhona, ingu-r. Ndizawukhupha ke ngoku u-r, ndisomkhupha, into endishiyeka nayo ngu-r plus 9. Ndithathe ngona la amanani wam esibini, u-negative 5r minus 45, ndifune i-common factor ezawuba ngu-negative 5. Xa ndimkhuphile u-negative 5 ndizawushiyeka no-r plus 9. Uyabona ke ngoku njengoba ndishiyeke no-r plus 9, o-r plus 9 ava sinabo kuwo bomabini la manani wam. Ithetha uba ke ngoku u-r plus 9 uzawuba yi-common factor yam. Ndizawukwazi ukumkhupha naye ndimbeke ecaleni. Xa ndimkhuphile lo r plus 9 apha ndizawushiyeka, ngoba ke u-r xa umphindaphinda ngu-r plus 9 ubukhuphe u-r plus 9 uzawushiyeka no-r. Nalapha kulo negative 5 xa umphindaphinde ngu-r plus 9 ukhuphe u-r plus 9 uzawushiyeka no-negative 5. Thetha uba sigqibile.